Tendeuka yuko. Amoto fuga, mamoto ombera kutoeta African League.
Mek, kushumbi.